mpendwa, ninaye Yesu mimi anayenipigania. Ninaye Yesu mimi ndiye kimbilio langu. Ninaye Yesu mimi, yeye ni msaada wangu katika vita yangu ananipigania. Katika magumu yangu anasimama nami. Waliodhani nitakufa habari ziwafikie, waliodhani nitashindwa habari ziwafikie, waliodhani sitainuka tena habari ziwafikie, waliodhani
Injama Pesa vai.